Kondreni kuchokera muno mu zinda wa Lilongwe. Programu inanso ya Danga Langa pano pa Times. Cholinga cha programu imeneyi ndi kupereka mwayi kwa amene amaonera kanema wa Times komanso kumvera wireless ya Times kupereka maganizo anu pa nkhani zosiyanasiyana zimene zimatikhudza tsiku ndi tsiku. Ndi tsiku lina nanunso tidzakupezani muzakhala ndi mwayi wopereka maganizo anu. Lero tikambepo zimene anthu ena mu zinda wa Lilongwe ayankhulapo pa ndondomeko yazipangizo zogulisa yazipangizo za ulimi zotsika mtengo ya AIP affordable input program makamaka tikazikike pa fiteleza wotsika mtengo wa 7500 kodi ntchito imene yaenda motani mchaka chimenechi pa ndondomeko imene yatha kumene sabata yapitayo tieni tikhale limodzi ne dzina langa ndine Matthews Kasanda. Mwanga choyamba tikudziwe nedzina.
Inedzina ndine Darigen.
Fetereza wotsika mtengo. Tikudziwa kuti ntchito imene yogwisa fetereza wotsika mtengo uja wa AIP yatha kumene. Inu munapindula nawo?
Ndinapindula koma mosayenerera bwinobwino.
Mukati muna mosayenerera kutani munagula wochepa, munagula mochedwa zinakhala bwanji?
Kogula timapereka amatipe mphamvu kuti zipereka ndalama ya diza apa mwamba. Koma chimene chimadabwisa kuti fererezayo ndi wotsika mtengo. Ndesitodziwa kuti boma kuti lidakonza dongosolotani kuti zimene zizienda motero.
Mmene ndikudziwira fereza amene amagusidwa pa mtengo wa 7000 ndicho 7.5 ngati ndisakulakwitsa. Inuyo mukanazoti amanazo kuti muonjeze yapa mwamba mukapereka 7.5 yo mayene aso kuonjeza yapa mwamba
amalipe mpaka kuti zikapo 2000 ngati 95 ya
mukafusa kuti amati yachani yapa mwamba.
Amane kuti tigule fereza mwaufulu. Ya.
Chabwino, mwina munayesera apo kudandaula kupita pena pake ka kwatsogoleri ka mbali ya kumene mwina kwa mafumu so amene.
Mafumu atsogoleri kuphatikiza poso amene mabwana amene amagwitsa fereza. Zimenezo zinalibe ntchito kwa iwo. Ya.
Mwina
ndezo dandaula zathu zinalizo samveka.
Chaka cha mawa mwina so tikudziwa kuti tikanganaso ndondomeko ya chaka cha yoyendesa dziko chaka chini chikubwerachi ndondomeko imene yafereza ilimoso mwina munakakonda kuti pakonzedwe pati ndi pati kuti mwina ndondomeko imene izitipindula chifukwa cholinga chake nchoti tithane ndi njala anthu azikulowa zokwani
poyamba boma linafunika libweretse programu yafereleza makamaka nthawi yoyambirira ngati miyezi ya kutobala ndeno akakira zimenezo pafunika azitsale ndondomeko yori wina aliyesa amene ali ndi ID imene yatuluka fereleza ayenera kugula mwamtendere zitatero mwina zingaende kobwino ya
pamene upita kumapeto kumapeto mafotokoza kuti mwina anakadaziyamba chama Oktoba mwanje aina mutanta zota mwina ndondomeko yapitayi inamba mochedwerapo fereleza anafika mochedwa
fereleza amafika mochedwa komaso amabwera pang'ono pang'ono malo fikira fereleza. Ya.
Tatokoza kwambiri kamba kucheza na film program imene.
Zikomo kwambiri.
Zikomo. Mai wanga takupeza ndikudziweni dzina choya.
Dzina ndine message jete.
Message
jete.
Jete. Chabwino ndondomeko yogwisa fereza wotsika mtengo AIP. Ino munafikira munakwanisa kugula.
Rinagula koma rinagula movutikira monga ngati kuti umaruka pita kwakagula fererezayo mapeze urali thumba la 75 amaruza uri thumba limodzi tigulereni 1000 malingana ogulitsayo kuti aiye adyeko.
Iniyo ndiye chilekeze munagula matumba osa awiri munakwanisa.
Niziri folo ifa munangaso anali nawo.
Munachita mwayi amunanu anakagula inoso munakagula. Ndiye mitengo yake munazo kuti chifukwa mtengo waboma uvomerezeka ndi 7.5. Ndi chimene chimachitisa kuti mpaka nafike pa 10.5 ndi chani.
Inesu ndiudziwa ifa yori limatiti kapira kumene kwakoti kamakapeza gulu ndiye kumapezeka kuti mabwera mavenda amene amakundugula amataka gula amakagulitsa kwina asati dziko lathu lino ayi ndiye timagula movutikira ifa yazimeze ifa kuja ogulitsa aya amapezeka kuti iyeyo afunako kanga chepe kake ndiye timakwanitsa kupereka 10,500 thumba limodzi ndiye tinaona ngati chipsinjo linasiyana chaka chathayi ugula kwake chaka chino tagula movutikira fereleza
funso nkukhalapo kuti siwose ndikudziwa nanuso mumapeza amuna ndalama movutikira mwina tilekeza iniyo kuti mugule fereleza munaipeza moda ndalama
ndi mabezera business ya Tobai amuna anga amagwiranchiro ya ugali ventala ine mapanga business
kusonga nsaka ndalama kuti mukagwe federeza koma ufika meneko akuti muongezere 2000 ndalama zingati pamwambapo
pamwamba ndi kuti makala 2500
chabwino muna chilekeza kwa anthu omwe sana kwanite kupeza yapa mwambayo mwina mnamva kuti zimakhala moto ani mwina kayekeza kuti inyo simu naipeze yapa mwangu kupeza 75 mfuwa mkagule federeza
sana guli chifaya yori ni yelekeze solo kwa gula anga ineyo ima mpezeka yojini ya tumba loka yapa mwamba mkusoa awori sana gule urendo uno ufedereza chifaya ziri chazimene zozo chaka yata yini naguli la paskimu yapa ne yaka jino mpaka natakafika kunatenja chifaya yorani chovura kwa federeza mwina kwa gwanila kwa mwaku unatenja kumasiwa araru
Modi mumata kufika pogula federeza bajang kukala masiku angapo musa na gule nkumagunira pomo.
Zimatega ineyo ndenda kagona ko masiku araru ko mosa gula masiku araru ndenda dzabwerera ntabwerera ndadzabiraso tikuli nali nimene dakhangari ndakagula.
Utenga kwa akula akulu amina maendetsa ndondomeko imene yogwisa federeza chifukwa muja nthawi zina program ine cholinga chake choti muziyankhula munaso adindonso azimva sinthawi zonse yamiye mungafikire koma amamva kudzera pa programu ina ngati iyi ungakhale uthenga woti agwire pati ndi pati ndi choninga choti inuyo musamavutike pokonza penipeni pakhale pati
pamene angakoze alikozereko madimaki mwathu anthu amene azasiye kuti atigulitse federeza asinthe yamwina ndalama imene amalipira akamaliza kugulitsa federeza imachepera ndi awa awonjezereko mtengo cholinga mwina chaka chino tigulireko mochipa monga ngati mo 75 iyo kaya awonjezera boma situdziwa chaka chino mene tigulire ndiye tifuna ariwonjeze atichotserako pamenepo apo pa dizapo chifani wake amati diza eti monga ngati boma lisadziwe ayangudziwa yekha ogulitsayo zimene zimachitika
moti anthu mitimwapereka madiza diza aliyese diza
aliyese opanda diza sana gule zomwe ndinenazi kuti akulanga aineyo sana gule federeza
chabwino uthenga wanu wotsiriza pandondomeko imeneyi chifukwa chaka chimene chikubwerachi tikasuzumira mundondomeko za chuma cha dziko lino ayikamonso ndalama yoti agule federeza kuti ape anthu agule motsika mtengo uthenga wanu wotsiriza pandondomeko imeneyi ndotani kwa inuyo
ineyo uthenga wanga womaliza ndionena kuti feri kupempha boma kuti litithandizireko monga ngati kwa anthu amene atirumizire ori ogulitsa federeza atirumizire anthu achilungamo ori asatichireso chinyengo chaka chino kuti mwina tigule federeza motsika ntengo ngati mene likufunira boma monga ngati feyo amphawi timakanika ufikira apa ndi apa ka business kathu nkochepa ndiye kuti tifikitse wanda amene amafuna iwo ogulitsa zimativura
kumapeto kwambiri tatamaliza komano ndili ndi chidwi ndakupezani pano mugulisa thobwa mwina pa tsiku mukati mwapha makwacha mathawa tuka ndama zingati mwina zikakhala zonse zinayendetsetse kwambiri matuka ndama zingati
ndikakhala kuti ndanyamula ngali mene ndanyamulira abikiri langali limatulutsa 5000 ndinchakuti 5500 paina 6000
profit ndiye imakhala panji amene
ndiye kuti profit ababa yanga yaineyo imakhala mwina 4000
yomweyo nkumasungira pang'ono pang'ono mudye yomwe mukagulesa federeza ndimene zimakhalira
ndimene zimakhalira ndithu
tathokoza kwambiri kamba kucheza nafe mprogramu imeneyi ya Danga Langa cholinga chake nchoti inu anthu mmadera muzipereka maganizo anu akuluakulu komanso anthu ena onse amalawi anzathu ngakhaleso kunjaso azimva tathokoza kwambiri mprogramu imeneyi ya Danga Langa
zikomo kwambiri
zikomo bambo anga choyamba ndi kudzwenje
ine ndi Labron Wilfort
mumachokera mudzi wanje tiye wanja
ine ndimachokera mudzi mwamatselele tiye chatsi
muno muli longwe ndondomeko ya federeza yogusa federeza otsika ntengo ini munagula mwabwino bwino
ine kugula kwa federeza kwanga ndagula movurika fuka ma ID alipo avili wasagula kumba fuka nyaka bwenje ka federeza sabwe yilungamo koma sumeko likati kugwe federeza apo kapoka ndekuti libeke dizar 2000 tumali mwadzi
Ini munagula matumba angati?
Ine ndagula kwa tumba limodzi.
Tumba limodzi la wobereketsa wokulitsa. Uti amene
kulitsa yekhe chirowe basi.
Wina yonanga?
Yule asada bwele kwathu. Amaraka bwele basi mampatsa mavenda munthu wokulitsa.
Nde amadi 2000 mukafusa amadi 2000 iyo ndi achani imapita pati.
Iyo amadi ayawo basi apamwamba. Ufuna upondereza alimi kumidziko.
Mwanjira ina nanga munthu takhala zoti alibe 2000 days makhala motani mwina ngati munamvako kwa anthu ina ndiyeni
tidabwelera kwa thuko sagula frezi 14 alibe amwambayo
mwina mufunisitsa chifando nomeko mene chaka chinonso tikuyambachi tikamaza limaso ilimonso maningana ndi boma naye kasondalama mabadera kuti zibwetse nchiro imene anakakonza munakakonda pakonzedwe pati kuti ife alimi tizipindura
chenichene miyata kakonza fereza kunafunika apo yambira akabwetse mwambira kwathuku ndindondomekezo yenele kuti zigubu na fereza ifuka kwathuku amphawi ngambiri silinga kwanitsu peka diza chakandi chako peka fereza fuka boma ngarida kwanza fereza ngarame idadzizwa ni kumidzi kukula amphawi ngarife
Muna tikhale ngati talowabe pang'ono inuyo mwina kapezedwe kanu kandirama kuti mufike paka na mupeze 9.5 amagusa ba 7.5 kuti mufike pa 9.5 mwaipeza motani mumatani
ine rure kungana ke ndimene yanyamula nkhuni tikanyamula nkhuni tikagulitseko kenaka tikagulitseso kenaka ndere kandirama kapezeko tikagulifereza
makagulitsa nkhuni mwina kuchoka nazo kukalowa
town ndekuti tikatenga kudzanyama tikalowetse town tikatengeso tikalowetse town ndere kandirama kapezeko tikozopeza kuyani fereza
mumanyamuka nthawi zanji kuchoka kumeneko kukafika town kuti mukasake ndalama muna mumanyamuka nthawi zanji
ngati kwathu kuti manyamuka 5 o'clock kukalowa town ndekuti mwina 7 o'clock kutafika town
chabwino pamene tikupita kumapeto kuocheza nanu mwina uthenga wanu kwa akuluakulu oyendetsa ndondomeko imene papakulu kwambiri pamene mnakafuna kuti pakonzedwe kuti ndithu inunso mukavutikira kupeza ndalama yanu igwire ntchito yoyenerera mutirefetereza mukolole mokwanira
kongofunika alungare akuluakulu akonze ndondomeko zakuti aganizire falimi akumidzi chifukwa silinga kwanitsu mari chakachinachi tipeke ndalama siri kwanitsa koma kuti angone ndondomeko yakulitsa bwino fereza kumakoka
fusolanga lotsirizana kwenikweni pa tsiku muna mukanyamula nkhoni kupita uku mumapeza ndalama zochuluka motani makopa lake amakhala ochuluka
mwina timakapeza 6,000 7,000 zimatengea mmene tanyamulira nkhoniso
tathokoza kwambiri bambo anga chifukwa chocheza nafe mprogramu imeneyi uthenga umenewu ena ndi ena adindo amakhala akumva ndithu akumvani
zikomo kwambiri
tathokoza Amene mwango tipeza kumene imene ndi programu ya Danga Langa pano pa Times. Ine zinanga ndine Matthews Kasanda tili munzinda wa Lilongwe. Kumva maganizo a anthu. Kodi ndondomeko ya AIP yogwisa fereleza otsika mtengo yaenda motani chaka chimenechi. Pamene panaenda bwino mpati, pamene sizinakhale bwino mpati, adindo apange bwanje, aeni yake alimi kuchokera kumidzi. Aunena kuti chani. Tiyeni tikhale limodzi. Zina Andrew akudziweni
ine ndina Steven Simbani
Bambo Simbani nkhani ili pano ya fetereza wotsika ntengo AIP ino munafikira munakwanitsa uku
ine ndina gula ndithu marumbosi awiri
ndonomeko imene yaenda bwino kwanu inuyo kwa inuyo mene mwaionera chaka chimene yaenda bwino
kwa ineyo niziri kuenda bwino koma kwanza thuena kwakuti ena sadagule mokwanira chifukwa chamagulidwe ndamene akalangari avura ya madera mbili foreleza amakafika mbeu zirajira kale nde foreleza uja amakapeze mwina foreleza mtundu umodzi monga uleya ku 23 uleya wakabwera mwamalizira nde mbeu anthu ambiri akhalangaliza luza chifukwa chani chamabwetu a foreleza amene
mwanjira ina mukamba kuti kuchedwa kubwera kwa foreleza amene kwakhudza ndithu alimi ochulukira munakakonda mwina kuthenga wanu kukhala wotani poti vuto ndi limenelo kwa adendo akuluakulu amene amayenetsa ndondomeko imeneyi atani
amene kunafunika ataganizirapo ndi mmene anthu mmene apangira kwa chaka chinochi kuchokera kwa zaka ziwiri zizili ngureno chiyambi kufikira chaka chinochi nanga chaka chino siyachiwiri rugula foreleza ochipa mtengo koma panopa ndondomeko ake siyenda yeniyeni yokwanira bwinobwino ambiri amadandaula chifukwa udandaula kwake nkokuti foreleza ochi amabwera nthawi yorayika nthawi imene mmarimu alima mbeu zije zimapezeka zitakhwima kale
munagula pa mtengo wabwanji munagula matumba awiri mumagula mtengo bwanji thumba limodzi mumagula ndama zingati
7,500
mwina pamene tikupita kumapeto tifunse kuti mmene mwafotokozera mavuto oterowo mwina munakafuna adindo apange motani pamene ndondomeko ya chaka chikubwerachi ikubwera chifukwa fetereza abweranso enanso agulanso wotsika mtengo akonze pati ndi cholinga choti mupendule mongali
kupindula kwalimi kunafunika ataganizira boma ngati atakhapo teka kunafunika arantitse mirengo yo rali esazigula mokwanira mwake ifacha nthawi mene amakabwela foreleza amakabwela nthawi yo rayika ndecho funika dindo ngara kula kula mina lipo ngodalira amene varati konzera kwa mwina kapena nthawi ara mafulumira uyambira no sibrembala mafiko kurobala makapezeka mulimi ndo rara kula kale foreleza koma ukabwela January kapena December lapo mbewo bzala kale palibe mlonga pindule
Tatokoza kwambiri kamba kucheza nafe mprogramu imene ya Danga Langa maganizo anu tima alimegeza mprogramu imene tatokoza kwambiri.
Ineo ni ya migeso kwambiri. Sundu dzwenu amendo ucheza nanu ndinu ndani.
Ine ndine Matthews Kasanda mprogramu imene ya Danga Langa. Matthews Kasanda Nturanghani Work Times.
Tatokoza kwambiri.
Zigomo.
Dinanga ne mai busa banda ndi makhaka kapiri a imene ndabwino ndipo fereza amene iyu apitirire isathele pomwe pa fa fereza amene uthandiza ntho sowa chifukwa palena anthu osowa ambiri amene sakadetha kwanisa kugula fereza odula mavuto sanga lephere palena madandira zota mauzo la dzongeza ma 2000 ndekwasha ndondomeke amene iri une uthenga ngo pita kuboma ndondomeke amene ipitirire ndithu asasiye padera ndithandiza kuopsha ndipo chaka nyoti kolola
Mbambo wanga tikudziwe ni dzina.
Dzina langa ndine Driver Davidson Magwali kumudzi kwathu kuwasungu.
Ndonomeko imene yafetezo wotsika ntengo ya AIP inyo chaka chino magula nawo mapindula nawo.
Ine ndimodzi wa anthu amene apindula pa ndonomeko imene ya AIP. Ndithu ndithu.
Utenga wanu ngakhale wotani yainda motani. Mnyamya zabwino bwino.
Ndonomeko imene iyi ndiyabwino kwambiri tiyamikire ngakhale kuti mavuto alipo obe apo ndiapo pamene boma lifunika litakoza pamenepo ndina nditambasule motere ngati boma inaganiza kuika njira ya IT system imene yogwisa ntchito makompyuta pamene alimi ambiri tikamanena za alimi timanena za anthu amene ali kumudzi amene ma za kompyuta sazidziwa ndezimachitika kuti ufika ndi ID yako akusa kuti unagula kale chimene chimatanthau zinthu ziwiri kuti either amene amadziwa MID ama citizen achitapo zawo olo amene agulisa fareza uja wangukunamiza pakuti ya ukhosi fareza yen kumutulutsa manjira zake ndi pamenepo timafuna boma likanakozapo mafuta amene analipo mavuto ena anthu amagona pansika mina masiku atatu masiku anayi chimene choso timachiona ngati kuti ndi vuto mavuto achitatu fataleza madera ambiri wapezeka untundu modzi wa yulea kumapeto kwa pesa kuti wasowa ndi anthu amapeza pimphedwa aso akagulesa fataleza imeudza anagula poyamba chimene chiri chinthu chosakhala bwino kwenekwene koma overall tutomeko ndi abwino
chibwino mafotokoza momveka bwino kwambiri koma bifuso anga ngukhala kuti tachezapo ndi anthu awiri atatu amakamba pokwambiri za nthawi yofika fedeleza mwina inuyo kudera lanu kumene munakagulako anafika nthawi yake chifukwa ambiri anadandorapo kuti mwina kuchedwa kufika kwa fedeleza
Vuto limene lila kuchedwa kufika kwa fetereza madira ndi dera likulu limene soboma limafuka lionepo zimakhala ngati kuti pena pake boma limachita kudzidzimukira pamene ndi ndondomeko yabwino yabwino yokhazikika yakale ndithu amafunika azichita munthawi yake amadziwa kuti dziko lathu la malawi limalandira vula nthawi yakuti chisanafike nthawi imene yoyo mwina fetereza zikhalatafika madira onse ogulitsira zingathu tichitira bwino
tatokoza kwambiri kamba kucheza nafe mprogramu ya Danga Langa pano pa times cholinga chake mmene mwachitiramo kuyankhula adindo ndi anthu ena amalanga zathuso nawonso amve nawo tathokoza kwambiri pompano pano pa times pa radio komanso pa tv
sikoma kwambiri feso tathokoza kwambiri times pitirizani chifukwa amene pamutenga zoona zokha zokha imene zichitokera ku alimani wake komabe overall ndonomeko ndi abwino tipindula sikoma kwambiri
tathokoza Nae program ya Danga Langa pano pa times lero tinali munzinda wa Lilongwe kumva maganizo a anthu pa makamaka pa ndondomeko yogulisa fedeleza otsika ntengo wa AIP kuti kodi yainda motani chaka chimene alimi aini yake ayiona motani kodi ndi mavuto anji amene anakumana nawo komanso penanso mwina pamene akuona kuti tikonza kukonza kuti ziyende bwino ndipati amene anali maganizo a anthu mprogramu imene ya Danga Langa kuchokera muno munzinda wa Lilongwe ine dzina langa ndine Matthews Kasanda ndipo pa makina pa kamera titero kuti mundione bwino bwino komanso kumvaso bwino bwino panali Henry Julo ndapita.